kuzamba kubeka lokho pusha kayabalindele wena ukuthi uye nemali zama ndoda ngakivapi zama masisi malaki phupho lakho leli pompelu ulfeze the day you born my brother my sister there's something inside of you 77 kids to make that Mandela money impilo inzima inzima impilo bangasazi kwena kodwa kulula kulula kusenza omunye umuntu shishuphendule impilo yakho shishuphendule umdala uzophendula
Bubble Mandela's always on my mind. 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 Bubble Mandela's always on my mind.